Ngandabwire abantu b'Imana mube maso kuko benshi muriko muragenda mu gihe muriko muratwagwa iby'Imana yabahaye muriko muribwa n'umwansi c'Imana yabahaye kuko mubona umenga ni gisanzwe inyuma yo kuba mwakivukiyemo canke mumaze gihe kinini mugifise mukagifata minenegwe ntimugiha gaciro kuko nimba yakoba giha gaciro nuko ataco yigeza aronka ariko uragikengera kuko umenga wakironse mu buryo buyohoroye hari abantu benshi babagenzi bacu tuba turi kumwe dukorana tugendana wamusanga hari ikintu cacu kiba derange hari ikintu cacu kibazazanira ugasanga umuntu ari karagupropose ibintu bimukora canke ibintu mujamwo wewe wabiraba muri critere y'ivyaha mu mabwirizwa 10 ukabibura mu vyaha ariko ngenda bwiye ngo ikitwica si icaha gusa ariko ikitwica nico kintu cose mu buzima bwacu kitarimo uburongozi bwa muhemu yera naho bibiri atahe canditse nk'icaha tugomba kugera ku rugezo aho tuba abantu badafata minenego ic'Imana yabahaye ariko tukagiha gaciro